koko sino kubesha bijya bintu je narabikoze batsi ko wamuteye inda kandi naje twajyamana je ndiso na umuhungu wanje ariko ico no kugira ikintu kimwe
That's when the
Fatahuman or Antifan to Ratskun Human or Antifan to Human or Antifan. Then Rosan, Mazimis Simbona, had him mean to come in
the Muriwe. You can get the Baba Swahili hat. I wish and observe into Joe Sudzi. The Kakuan name with Baravara. Baranzan and Gavaranakiranet. Baran Fashi Jabzish. Keep your own hand.